Adesi mai ma ya mamo achi e mamo akwa ba ene e ye fieda e da etwa na otwitu o me boss me ne de toso aduo no won fimpinu ene aduo no mienu ebraso se kasea no sia boye wanya bi antie na wanya bi anhwe no me de ebesomo na ensemu edikase no mu akotinu mu ebini enche akwa ne beto odwa se enkranse e wopno east region a posi fo akum eye abranti wa bi ewo ho ayedeja wo man no mu ye de munchire mu ebe bremu sans na wo jamai north district enei eye police commander wo ho e de afutu akwa matima mu fo nyina efa oha oni amane a ekoso wo ahobambo nsem ho sans na wo amasa man do pro a driver form wo ho wo mo de wo makosem atudwa na ye de kasen besi akopie mu wo eye buno region eye brekum ene ne mpota mu na nei ti mai mu form wo nchenchema ni nkura atwa eye brekum west ho ehia wo mode wona kosem atudwa eye hawa wo mokum eba no ensu ho nsem ho a we ene afofropi ene mi producer wahyehye a wode ahyema no semfa emeso mo se givens kasie na me medica se ho chea mehema edi a meje so ene ohema edu poma fejebre na tie kase ni mu entre mu ankasa mesha kase na se dia na mesha se e dia free eye bunu east region wo mkransa ne ne mpota mu enche bia de beto odwa sabrante wa ye friend Albert Kwesi Donko aposifo atimi akokum abrante wa yi na wo kire mu a emane ekowie se abrante wa yi etu kwan na wo munyina enim se woto empaboa na se wo ye businessman e na wo tu kwan na wo kire se akronfo abe abeta won na wo susu ho echre na danfo wo kire mu se posi ni bi a enche bi na wone no etifi wo hu se na wo ka akronfo remfo mu eno ne nam so ma posi fo ebe so abrante wo se wo mo de ne e kwa posi fo aso ye na fe wo mo aye hwehwe mu efa asem no ho a fofia ntoata na wadwa na aba mu a enam so ama nei abusua kire mu se won de hye ne ko ye no posi fo ansan amfa na ama bi mu anen asem a wote ye ne se wo mo ba no atoa nananom ewo ense edo enam so ma menti me ho ase ekɔ so esanse mabunu a wo mo ewo nkransa ekyere mu se nyaade a wo mbete asem no ase da biara da enam so ma bra wo mo eye oyekyere ewo nkransa no aposifo esanso ekum eye Victor Kwadwo Owusu a ene so so aye ensem deja ewo nkransa ewo Buru East region na ase de ensem ekɔ ye nyina no ye twi bi gu ahoma so sei ena wo mo ekyere mu
Enkrama ebe no ye ya kache ni pa musman se Ghana police anje omuni sanse asema Ghana police IGP no ankasa na yeke na regional commander na yeke statement omuda ba abonte no yes anate e different tie u sa Ghana police nka no kre ntia busiani panini bia sha ibi IGP kura ba ya ne nisha ye wasema this a court lawyer na ni police for bekasa ntia busiani dia ya kache omuse ye ni omu nisha na nisha china police no asema police ni yeka no na waka weya ochina na waka we nti enti mu ma se anyi bi uba ka chire se di asi no pa ye chew na kwa mofra no fa so mo handi akola no aka ba bi no pa ye chew na support bia abusia no be hi a e be nya justice ama akola Ghana police mo di be ma ye na wo mfra chire na na wo fa sa press release we ma amato net ma wi asia bia hu se akola no ye criminal ti Ghana police fo ye criminal se ya mo be se na o mo hu se akola no wo mo mfa se o mo cover no enti na o mo kokun akola se de be ya security no nadi
IGP ma prosperity fit dai church mine e be kan kire me say apostle for mebo mama ne say akola no afirimu a bra na me e wo ho bi ti wono me kasa e de to mframam e ma nipa nyina e ti bi pa cho ya no mo ni agira ya bi ya ti say de te no no pa cho o ma mpemfo ne nkola o mu o mu say mi hia me ba no say de o mba gi no me ho e wo fie na sa na mi hia me ba no
adofo awofo any you to awom ewo nkransa ena awom de won akosem etudwa wo kire mu se IGP esuma yesenka wo meka nkira awofo yi se won beye de won betimi bia e de aboa won esan se won ba na aposifo a cum no 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 IGP no 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 when yes, it be a 1 year, the beer in for posy for her. Then, mom, the 1 year in an estate, and a banner won't be fun free funeral. Sap a pepper and I won't find a brand. One pester or better say, ne banner a free moon. Now, what's answer me, mono? Victor, Quadro, or Wusso, I want also so a brand of Mabuno, Ayo, Yetre, Effa, the opposite for a young when I'm so ma opposite for a born into to a cum no. Say now, and also ne papa and answer Nedja Wono, a train, a possum.
Grand Angaza, you know, no more demonstration. Timibanoko, Tomoko, and we are the Kosoa, or Motu to a cannibal.
Oh, my friend, to say,
the Pacha, or watching to me, your own crater.
Umanu, you to me, I will be more coming.
The Pacho, Dabby, no post school in Okoa, sir, as in the
Zoko school.
I am here. Mpo se wobi epew ayo obone na wudwane na sebi hu posi ni ibi numu a ewose wuntimi enwane pa enye ebi numu mpo esanse wunnim de ye papa ene de ye bone na esan ahokyre ena afen so no bribe ahodo ampanifo binum eje ansa na omo afa adumayfo nti no ene ye hwe de ekoso posi sadonum womo esusu se womo ye ya ho bambofo no ene womo mom na womo bokro no akese womo mom na womo ku timan mufo enti abraso sa gana fo nyina obema ye ahwe ye husu ye na ye fa futu se empo se nipa boni bi epe wa ku na womo posi ni a me pa cho ma wa america tu no emu enye de pa na fe fa bebi ana pe bebi fa oti she san se aposi fo no dodo na e na womo eye awudifo na ye africa se no mu afri eye bono is na fe ye kwa kopie mu ewo German North District. Na ne eye police commander DSP Joseph Kwenu. Ena wano so eden sem atujua watcho muse. Ewo muse Ghana yahuba mbo sem no ewo form na mum. Washe sa wanina posi for mwo German North na ano. Wombeka womu abomu na womu aye ejumadi. Na mum wasre Ghana foni titro eni German North. Sese wuhuno bi na bag bi bonechi. Anase wuhuni panu na wuhunu ni hiya. Kika hopa na bebo omu amanie na efe womu ntimi tu huu ana mwe sanse ebra e womu womai gana muno eye brebwane ahuba mbose mno e wofo msei ena DSP etre ense numu
Neza yesterday there obi kana yawa German of the yetu wana manda da last Sunday ya a police fo the year boba no and day and night patrols men and crime officer last Sunday ye consorensore ye nye cautious no because ye hwe the terrorist attack na they be an omo owo e bi agbe ni best public places into ye cautious no kwa ke said there so bi owo ba so bi a the okita bag also, maybe a bad year, you go school for the world to go in a bit. That's a bit bad, sorry. Or that way, you're very careful and you're vigilant. So, probably should you shaman for bagging. You're almost a test, they be a whole one piano to be a quack at any and that will be a while. Then it all or friends or open or the insertion of bagging. No, or what the horses know, or money the horse. So, Sansony, I'm so in free night. I said, you really, the best answer, consider your home. And yet, I saw one of them. Yesterday there, obedient them, and let the obedient feel so because a suspicious person. Obedient them all, who shall now, who will have to be an adjo will pay at the Chiwaba or the Yamaba. Women will come up, the women or their mama and our city, the police here to Hanaman. And the moon.
Police Posti Pani Sadoma Wada a posti for Mumwa Jamai North District ano DSP Joseph Kwenu ena yakwate nenia wade a futu ekwa matima mufu wamu ewo jamai north nina se ne se womu hu obia womu ehu ni ya womu family katente na wome bo a posti for ama neda feyu wanye ehu enshuche mwesan se saosha di akosu wa mai gana mua mke kamia se yon kwa edan esenye mu esan se ahubambo se mno ewo form eno ena yakwate yeno na edasua ewo kunu region na yako eye Brekum West eho na eye timamufo omwo nchenchema mu ene enkru atwa eye Brekum ho ehia botokrom ena womo ekyere mu se ene isakopie mu wo womo ya sabia ewo ho a are hopo esanse so oba ekwa wo so a ji oba no ankasa esanse o efrifie edeba ansana womo etimi agina wo esanse enso eni ho mampanya dodan kwa kufu ado ebe tubi na aso ni wanwie enti wo mo srem mpani se wo hwe na wo nto aso mfa ma won esa se ma wo mo ho ana wo mo kwa wo so no ebre yi pa sei e na ensem no ekoye
etia nfi atunya njenjemo ya kanake ya yokwa awo a ye nyenzu jiso wo wiye ba kofi ba kose nzo di abro abana so tu papo yi bia ma he papo yi so asai mu jenjenjen mekura na boso pepe no san sei jise madam fo be wo ha no so be kofi ni ba nye bia beto mi ka kokoro mu ba kwa kose nzo bi bere ba bro ndi ya sira abana sei omoe na esa ye hu di he pa wo be we kofi se ba he na oba ye wuda clinic ni ho yenyunzu yenwochire pa ndi abana mwa yehia abana mwa na na mwa pa na yenwodi
mwacho problema ye pesie sem yile numba harum se mo ba wo a so ha semete bo wa ha nyina se ni o mo wa ki se mo ko fi o mo pese nsu na samu da babu da abo fla ke se a pain se o mo ai na o me se na fa mai ni ku ta wo ni
Usuo ngewo ayamuchire yenye usuo jesi ekofi ya nyusu ababa jayo nkolano na ya ukuru ya nima iti usuo sam enye epo wapa ya sila abanse umbe tubumaya umbe sisi usuo nibimaya na yesu enye inti mfangala wafaru
Nchanchama mdia ya hawa ifesi nisa usuo wede mpa ubaya alokura na sodi nibedruya ya uble se utu mika kufie na wakwa kusensu ni bidi yaba asana wenye biya uhrono nsi ya silesa nkaba nabaya ya mwa inyansu senko wababe sibihai ama ye na yesu kudo baba wanya bidi ya uhrono se utu mika asana wakupusu di yaba tiye probe na yifesi pano nti ya silesa senko wababu wae
awofo ene mampemfo omwo nchenchema atuna ene boto kromo ayo eye Brekum West womo na yekote woni a womo ka wona kosem no na midwife wo enchenchema Miss Mawusi Pepra wono so sei na wo kire ensenu mu
acha how many dey kind pay so yesu any source of water dia we dey say na clinic so e delivery say we dey say say abasa na ya hajje gentlemen no move acha yesu no a pinfo no ba no mo ba be wa o se e ma bu se fo no ko fi ko se nsu ba me sa o mu wi aye nsu e fa en clinic en e ma na e dey 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 sin any other things no so ana e bi nsu nsu no ye ti se kokro e ko bi nsu na e da ba be ye ejuma wo ha se ma sa na e mo a bra ka o se dey ejuma na enam aye pinsu ti esre ama ezo ko to boya ma enyen so ni bia
nke ise se busu ba nessa ankra na ho she na wo so ta na to se bi nsu aho ho mo ho ma wo mo ho atu ma enye so ye bru ade se o fo na ma me na ko fi ko se so ni fi fi abade aba ba ho ho akwa na ma ho she bi so atu
e bi so the network system has been any good. I told your office, I'm going to send the information. And my abatement is some days and say, I say, when I message, you know. If you know more information earlier than time now, we'll be receiving this. And I also say, yes, and yeah, and quantum and my TS trainer. And that's what I'm going to do. I'm going to catch you in your mother. Remember, he has a cadet and it's going to come in your message.
Thank you.
yɛntie nsɛm a ɛdi emu akotene mu ebi yɛte wɔ yɛn kasa ne mu sɛ ne sɛ wode wɔne kɔpue mu ɛwɔ Brekum West nkuro bi ɛte sɛ nkyɛnkyɛm a mu boto krom ne atu na ɛma a wɔmokɔ awoɔ so ɛresu twa adwadwo ne nyina da ne sɛ wɔn nyɛ nsuo mfa ahohoro wɔn ma ho aberɛ a wɔn awo wɔn no nti ɛyare ɔbosɛm de ma wɔn wɔn nsraga na mampanin sɛ wɔnhwɛ na wɔnkɔ wɔn mu asan so na ɛkɔteeɛ wɔ German North District yɛ a ɛyɛ police commander DSP Joseph Kwenu ɔkyerɛ mu sɛ Ghana yɛ ahobammɔsɛm no wɔ fam na mmom wɔne na posifoɔ a wɔwɔ German North wɔyɛ deɛ wɔbɛtumi biara sɛ wɔbɛhwɛ abɔban nti wɔn srɛ temanmufoɔ no sɛ mpo wɔn hu obi na wɔn adwene ɛyɛ ne sɛ nipa ne yɛ nipa bɔnni a wɔnkeka wɔn ho n'afei wɔmɛbɔ wɔn amane na wɔn ntumi tu ho anammɔ yɛsan so kɔte yɛ sɛ wɔn kora sɛ wɔrebono east ɛhɔ nso no awudisɛm bi kɔ so a ɛyɛ aposifoɔ temanmuni bi hu sɛ posi ne bi ka akɔmfɔwuramfoɔ a wɔwɔ hɔ ma nam sɔ ma ne albert aposifoɔ akum no a watoɔ nananom wɔ nsɛ do a adane awerɛhosɛm saa nso na ama saman dobro yɛkɔte sɛ adrabɛfoɔ mu wɔ hɔ ɛresu twa adwadwo ne nyinada yɛ wɔn akwan a atete apansam nti wɔn srɛ ma mpanin adoda nkɔ akufo ado sɛ wɔnkɔ wɔn mmoa no afei wɔnyɛ wɔn kwan no ma wɔn me a medii kase ho kyea me hema medin no yɛ baako pɛ ɔhema adu pɔma ɔhema meyɛ gaa